Umotiba Umotiba Kanikote Nefuru Lenuna Umotiba 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 Kanikote Nefuru Lenuna
Na langa shiri, na langa shiri.